abti maliyo abti wacane asal daladay ilay soo soco obey abti maliyo abti wacane asal daladay ilay soo